Basheke ngwathethe kwimpucuzeko ngiyomosha. Kulonyaka angina maskandi shakwa sanje phambi Manje ningifezise imfihlo bengifuna le ngivuke esishweni njengotshwala bengingafuna ukwazi kodwa ngoba seze yaphuntshuka-ke hhayi ke ma ukhona umaskandi kwimpucuzeko ngizobe ngiyikhona embitizi hhayi ukuthi ngigogo umuntu oyedwa kwasana phambi kwami ngiyashaya nje